Na vile bei ya mafuta imeshuka, bei ya mafuta ikishuka vile imeshuka, the multiplier effect is huge in our industries, in our production, and therefore I can assure all Kenyans, mwenye anaendesha hii ship ya Kenya, ako sawa.